coming into my life. Thank you for coming into my life. Thank you for coming into my life. Your love used to be my guide. Your stories used to be my knowledge. Your heart used to be my house. Your skin used to be my clothes. Your everything used to be my life. Now I begin to realize how wonderful it was and still is. Love, thank you for coming into my life. Thank you for coming into my life. Thank you for coming into my life. Ida daye, ida daye kina, o ti da mbap.
Kira da 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 da